Nakupenda na kupenda pia.
You're my sweet love.
Umeweza weza nimefanikiwa.
Ulibu uja hewane.
Nakupenda tata na kupenda pia.
Ulibu uja hewane.
Umeweza weza na kupenda pia.
Okay, baby, no matter me. Baby, move your way.
Ulibu ujo hewande.
Nakupenda tata, nakupenda pia.